Mane umio koda dong isu ya uwi manyien madonjo kaendi ginyiwa wabiro. Abro penjo ginyinge gi achiel kachiel kumagi ae gi watch magi bro temo nwaira mugi TV kaendi. In a nutshell what I'm saying is that the new guys are already here. Our last bonds, we are giving them the best treatment we can as a Royal Media Services family. The limousine has just arrived, you saw them landing earlier on and now they are here. All full guard, the stretch limo coming through. Want to come out one at a time and you can see the style that they have coming through right now. The Royal Media Services latest edition, Ramogi TV. And in 1, 2, 3. All right, now the first person comes out here. Jokama magi joma bro tayo we chenro mopogore opogore waneno kaka jowa omor chien kanyo endo madhi luongogi achiel kachiel. Ada ng'eyo ni nyingegi gin ng'a giri to gidhi timonwa chenro mane mabiro nikech koro sabe osedhi ae yawuoyi bero ler koro osedonjo kanyo. Bas mane en jaduong' nyingi ng'a? Bas nyingi ng'a jaduong'?
Mark Cleophas Oluoch Otieno.
Yes, injakaj
ja Kisumu kanya kwar Nyalenda kanyo kichopo Dunga Nanga Primary School Manodala jo Kisumu untie
we anyengeni gintie sana nyaka bendi
kwach joma kwach sasa.
karibu sana into the Royal Media Services family getting to get kanyo be the mbele nyiwa bebiro achiel gachiel ai nyadendi nyingi nga
nyika Sharon Ongao
ina kanye
nyaka njira Karachuonyo Homa Bay County.
Eruka
Trevor totne ada kumoro ni Kibos. Kibos nche kajulu Kisumu County.
Kibos sugar.
Kibos kani.
Kamwacha me sukari. Hero kamano. Still got a number of them coming through and getting this warm welcome from our people back there. Asante sana. Karibu sana. Ai, nyadendi nyingi nga?
Nyinga Joyce Odur.
Yes. Ini arkanya.
Anya ugenya, Hero Sidindi.
Hero kamano. Karibu sana. Hero Sidindi. Hero kamano. Next person coming through. Yes. Ai jatela nanoga kotyo romi kasidiang
akotyo romo ndiek
nyingi nga
nyinga Milton Ochieng Jaka Black.
Yes.
Ana wod Kisumu Karate kama ji osome.
Yes.
Wan gi professors mangeny gi joma moko kaka an kama.
Yes.
Musomo mubaruvuka.
Ero kamano warua ki Royal Media Services family ka ndi jatelo bibi warituka ero mano bas yewu manyangafu. Ero kibuogo uka jatelo nyingi nga
Victor Monjo Bonyo.
Yes.
Keo Kadongo wad gitachel.
Ero kamano. Iya kanyi?
Aya Kasipul Kabondo. Kamono ni Kadongo Gotratin.
Ero kamano. Ramogi TV kai bro timango?
Mix master ngeyo.
Yeah.
Wangi shoma rumba mabiro Saturday.
Yeah.
Sapaga chel nyaka sa chelo tiyo. Kaito wangi shoma ngomo wake mabiro walk teach. Ticharyo. Ticha deck, ticha ngon, ticha beach.
Safi.
Chakresa para gida kapaga beach. Nyaka sapaka.
Ero kamano. Warua ki Royal Media Services family. They're still coming through. Few more coming through here right now and getting the warm welcome from a Royal Media Services family on the background there. This is the next person coming through. Jaduong, karibu sana. Nyingi nga?
Nilunga ni DJ Kolo, Kolo Instrumental. Collins Odhiambo Kelo. Woda Lego Mor.
DJ Kolo. Ero kamano, iti mo tich mane ka?
Antija NDJ Engi Production.
Bas. Warua ki Royal Media Services family ka endi. Potire jiarchi ala ria dek moko modong madwa tango nugite piyo piyo. Kapoko donje sabari ano ka sabi koro e jata kong mayo wawang waka. Lakini wade de ngwech ngwech kapo gibiro ka e. Ero, wari to the next person coming through. Yes. Bas. Podo gintie, pogi rumo, podo gintie. Jaduonga jombeota, jombota, jombota neka. Getting that fashion warm welcome here from our Royal Media Services family for the new team that's coming through to ensure that the Ramogi TV becomes the epitome of class and latest in the news world. Ai, mano jaduong ajombota.
Baba,
ingeni koro kutapenji nyingi te.
Baba, ingeni adonjo ka baba.
Anaye.
Adonjo ka baba. Baba, lari ka pamba baba. Lari ka pamba baba. Maya gimana wajinide moko. Ma the 10th wonder of the world. Ajombota serikali masere ya mokomokla zishuina mkikudha majaluki no chimdobu no kikuboko kumunu ngo THP. NPM National Podemalu. We are here.
Ise donjo.
Ise donjo.
Yes.
Ya nea kipenjo reni tukora ajombobiru kani ubiru timongo iye na mwono miawacha landa. Ma ajombota serikali masere. Uwadu ko yugi. Uwe mausiro mokatela mwono mo the 5th.
Ajombota kariku
manu. Thank you so much.
Kama na nuno kasutu romi maler. Mana jumbuta, let's get the next person coming through. It is all fun fair. All right. Ai ni dende bende wan godo nyiri manyangafu kabisa. Jaber nyingi nga.
Iluonga ni Ruth Otieno, an nyar nyakach, an nyaji monyongo. Akelo chenro mar penj laktar, en chenro mabiro wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 1. Wabo bedo gi experts, gimora mora madiher penjo daktari. Ibro yudo e chenro mar penj laktar Ramogi TV.
Ero kamano, waruaki Royal Media Services family kaendie. We're going to be switching it. Alright, karibu sana. Let's see the next person is coming through here. These are the team that is going to make sure that everything goes according to plan. Ai, jaduong nyingi nga.
Ailunga ni Roger Sotieno wandala ngenja.
Yes.
Tinya lunga ni Ninja the Entertainer.
Ninja the Entertainer.
Yes.
Tanini ya TikTok kaki goyo ngulo mokachiela reyo rumba. We're na rumba morachia.
Toko kiko lobae, toko kiko yamba, toko kiko somba, mwewe na azda, 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 azda. Kombo ya sika, baza iwa mapesi. Kombo ya diftowe kunde minde lotoko ni azda.
Yey! Aye godo.
Simu buatinga dek wudma. Adek. Dong magi mana mag calls, mag internationals.
International.
Wakao calls mag jo rumba mpododong Congo, majo luo.
Siti makasani yangini Obama uchigi ni gocho ni.
Gise gocho na kasani, gi wacho na donjo, gineno ka donjo yu, mwuruma straight makare.
Ero kamano waruaki, Royal Media Services family. Let's see the next person coming through. Karibu sana to the Royal Media Services family. Rumba betimbele kanyo indo. This is the launch of Ramogi TV. Jaber nyingi nga?
Ha, Trevor, yes. Stella Brenda Ochieng.
Ochieng, inyar kanyo?
Anyar kanyo match, Migori County.
Ero kamano. Ibro tayo chenro maneka?
Chenro nuko ni mbak ndalo. Maburo gabiro kanyo endo chakre saboro. Nyaka sapar mamidhiambo.
Kamano. Warua ki Royal Media Services ka hindi yangini pointiri jimbat. Jiaria dek moko mabiro kanyo ngwech ngwech. Aduan watangu nugi maler. Nyide ndi bende wanu godoka ajaber nyingi nga.
Trevor Park Ruth.
Ruth Opaki.
Imor.
Amor. Matek.
Il. Bas wanikoka wachopo.
Yes.
Hey.
Il nyarkaji.
An nyanyakach. Ilunga ni Lin Ramogi.
Yes.
Nyanyakach.
Nyingi Lin Ramogi.
Ramogi.
Mana kaka TV mida duko ndio ina donya.
Mana kaka Ramogi TV.
Ero kamano chenro mane mido tayo ka?
Atayo chenro rio, achiel mar mbak ndalo, gimoro mar thum dagmor.
Ero kamano, warua ki Royal Media Services family kajo wapod riti mbele kanyo gi juice gi weche mar chenro mopogore opogore ntire ya wemo karia dek wapod dong ka ndie marwa kelo sani as we speak. This is the entire Royal Media Services family standing in to ensure that we welcome our new people. We are calling them the acting lastborn because you never know. This is just our addition to the Royal Media Services family. We might surprise you in future. But for now, they are the acting lastborns. Do now watch onango, chogo idendo. Jaber nyingi nga?
Nyinga Roda Atieno Odhiambo. Idenda ni nyarko kitmo, asembo kokidi.
Ero kamani, bro tayo chenro manika?
Injili kalo.
Injili kalo. Ine midwa lemu nwa iye ka?
Wado pako nyasai.
Ero kamano. Waruaki.
Ero kamano.
Karibu sana. The Royal Media Services family. Undiek. Wachane.
Ale nkama.
Nyingi nga.
Anyinga jilo jamuaka.
Jamuaka. Jira chatayo chenro maneka.
Injili kalo.
Injili kalo.
Injili kalo.
Ero kamano. Waruaki Royal Media Services family. Ka ndiye. And that is the entire team. Let me show you the kind of reception they're getting from the Royal Media Services family. All standing in to ensure that we welcome our acting last bones. I keep saying. Jokama. Waruwako u eodwa manyeni, mae karwa, mae odwa, mae gimwaserito, igini gite, igini madhito, kalo, tokoro sani, koto chopo. Wadwa donjo kae, yuma singari, yuma ler, mangisu wachiel kachiel, weche te madhembele kae, ndi ino nuka koro joge pako waka. Mae kaka jowa pako gaji kae, ndi kore. Thank you so much, guys. Hi, Rashid Abdalla. Wajane baba.
Inawaka.
Oliel.
Imoke.
Amoke.
Amoke.
Na winyoki wacho nidwa chwad Manchester sapi.
Chwad, chwad sapi.
Hey. Lakini, tumona lineup iko sawa. Lineup iko sawa. Jeff wapa mesema, tusubiri kesho. Tuone mambo, sio?
Na kesho kutwa.
Na kesho kutwa. Kwa tunasema, Ramogi TV achiel kende.
Achiel?
Kende.
Hey. Liet kama pas.
Ebu jaribu yo yangu. Achiel kende.
Achiel kende.
All right, we want to take this opportunity to thank the entire management that made this possible. We cannot go without saying a big thank you to the entire team that made this possible, led by our managing director, Washira Waruru. Washira, ero kamano jaduong, angeni luongi ni sibuor manganga, itiyo tich maler, tich matek, tokoro sani, osechopo. Wadwa misingo anio kwa beketo tiji ni kata chingadi, Achiel. Wabro, make sure everything goes according to plan. That's essentially what I'm saying, that we're thanking the management for making this possible. The greatest launch on national TV, Ramogi TV.